Ngoba lelizwe leli siyalibuka lineyintaba. Ubhombele usuka la usentabazo umNazaretha abusebuhleni kwaZulu. Akasiphe nje kumuntu ongazilutho ngempela, ayithathe nje kusukela ekuqaleni, asibeke nje umvangeli wenkosi ukuthi kwenzakalani kuze kuzofika entabazo, kuze kuyofikwa ebuhleni noma ekuphakameni noma enhlangakazi noma eKhenani. Siyabonga mvangeli wenkosi.
Umvangeli uMabaso lo ezweni lasemtshezi, kodwa-ke ngokugcotshwa ngumphatha wagcotshelwa eGoli eThempelini emaqhaweni emzini kaNkulunkulu nekuthuthukeni kwamaNazaretha. Njengoba sengike ngasho ukuthi la sisendabeni enkulu la kwaqala khona indaba, kwasuka khona indaba yobuNazaretha, njengoba ubuNazaretha sebugcwele umhlaba wonke. Indaba isuka kude, isuka ngesikhathi oyisemkhulu bakaBhombela besakhe kwaceza ezweni lakwaZulu ngesikhathi samakhosi yasendlunkulu osenza ngakhona. Umzazela-ke wasemantungweni, ezalwa amadoda amadala asemantungweni omagawozi. Magawozi babafowabo bakamashobane endlini yasemantungweni kwaphumana. Ngesikhathi-ke umzazela ekwaZulu kwaceza entabeni zakwaceza, kwabe wayemkhulu ezweni lakwaZulu ngoba wayephilisa abantu, ebaphilisa ngamakhambi elapha abantu. Abantu babengena kulowa muzi wasemantungweni bephuma bededelana, ebasiza ngempilo, baphume bejabula, babuye bagcwale bazomotha. Wahamba-ke ngoba wayakhe ezweni elaliphethwe yingonyama usenza kakhona. Kwezwakala esigodlweni kukhona umuntu la omkhulu ohlonishwa abantu, abantu abathola khona usizo. Kwase kufika esibeni senza kakhona ekugcineni sathola isimo ukuthi hhayi phela umzazela ulapha abantu, uphilisa abantu bakaJehova. Kodwa kwahlala wahlala enza lo msebenzi ehlonishwa kakhulu. Kwafika izwi elafika kuye lathi, mzazela suka kulelizwe nakwaZulu uhambe uthuthe uye ezweni lasenhla, ngoba okhalweni lakho kukhona amakhosi azozalwa asezulwini. Lafika lelizwe libuyelela ngokuhlonipha izwi njengabantu abadala. Mzazela wayemazi umveli Qangi, wayekwazi ukwehlukanisa ukuthi lelizwe kungelikabani. Kwabe ngoba izwi lalithi lapha kwaZulu kuzoba nenkosi ezobumba isizwe, kuchitheke igazi, iqoqa izizwe. Kwakuyisikhathi-ke leso sikasenza ngakhona inkosi uShaka wayengakabi bikho, wayesazazalwa afike. Kodwa umzazela lafika kuqala lelizwi lathi akasuke ukuze athi uma esesezweni lasenhla akwazi ukuthi la makhosi asokhalweni lwakhe akwazi ukuphepha, angadelwa igazi eliyobe lenzeka lichitheka kwaZulu. Siyazi ukuthi nangempela ngaleso sikhathi inkosi uShaka wahlanganisa izizwe, alwe nezizwe ezibumba ukuthi zibumbane zibe into eyodwa. Inkosi yayivuma ukungalwi naye, yayikhonza ngaphansi kwakhe, ingene ngaphansi kwakhe, ukuthi leyo ethanda ukuba ingabi nokuzwana naye alwe nayo ayinqobe. Angibuye lapha-ke emantungweni ngaleso sikhathi esuka umzazela elalela izwi wahamba wakhuphuka wazofika ezweni lasenhla lapho afika khona ezweni lasemtshezi escort endaweni yenkosi ulangalibalele yamahlubo wathola indawo lapho wakha mayisakhile wahlonipheka futhi nakhona lapho umuzi wasemantungweni wahlonipheka uthathwa njengomuzi ohlonishwayo ngaleso sikhathi ke kwafika isikhathi sokuthi indodana yakhe noma umayekisa owayezalwa zobabiza ngomkhulu laba basezulwini ngokuthi umkhulu umayekisa owayezalwa umkhulu unhliziyo esefisa ukuthi akhe umuzi kayise unhliziyo ngaleso sikhathi ngizoke ngithi ezweni izwe lalisame kahle lalisenenhlonipho abantwana babe sahlonipha abazali babo nokuthi uma insizwa seyifike esigabeni sokuthi ithathe yayibhekelwa uyise ukuthi ubuka umuzi othile ngoba umuntu abazali bensizwa babe buka umuzi bengagabisi ngokubuka intombi ubuhle bayo ngoba abazi ukuthi le ntombi ephuma kuloya muzi izokwakha umuzi walowo ofuna ukuthi izomakhela umuzi. Nakhona-ke lapha emantungweni ubaba kamayekisa umkhulu ukhokholozi wethu unhliziyo wabe esebiza indodana yakhe wathi indodana kukhona intombi noma inkosazana engiyibonile emzini othile wakobhungane bengicela mntanami ukuthi ngibuze ukuthi njengoba ngiyithandile le ntombi ukuthi izokwakha umuzi wasemantungweni uyakuvuma yini lokho noma awukuvumi. Wabe sevuma ngenhlonipho wathi baba intando yakho mayenzeke wayeseyajabulake ubaba wakhe wayesehlela-ke ukuthi uzovuka aye nakusasa aye kulo muzi wakwahadebe kobhungane ngoba lapha kobhungane kwakukhona intombi eyayi izalekile iziphethe kahle nayo kusho ukuthi yayimiswe umvelinqamo phakathi kwalo muzi ukuthi iyoziphatha kahle ingazoni inomoya nje owawuhamba kuyo ukuduza kuyo ngaphakathi ukuthi uziphathe kahle phakathi kwey'ntombi uzungazoni ngoba wena uyinto enkulu uyisitsha esikhulu. Siyathola-ke ukuthi le nkosazana ngolunye usuku nayo ifikelwa izinto ezingcwele ngolunye usuku babeyotheza ehlathini noma ngiqale la ukuthi kwakusetshenzwa eplazini lapha eplazini kwakusikwa ukolweni iy'ntombi zisika ukolweni kwaqhamuka umoya omkhulu besesedineni babe misa iy'thingo zokolo nalo emisa esakhe isithungo nalo emisa esakhe isithungo kwafika umoya omkhulu bese edineni lokuthi beyophumula wafika wavunguza wathatha zonke lezi y'dingo wayihlakaza kwasala isithungo esisodwa sikamahadebe. Uma bebuya bathi hawu mahadebe ube nenhlanhla esakho isithungo asizange sihliphizwe umoya. Sithola ukuthi ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi sokufika komoya owawuze kule ntombi yakwahadebe wafike wahlala lapho kuleso sithungo ukhombisa ukuthi kukhona insika le ntombi ezoyiletha emhlabeni. Ngaleso sikhathi-ke kwase sekwedlulwa-ke la lokho iy'ntombi zababaza kwedlula ngolunye usuku kwakuzaziyotheza lezi ntombi mazi zihambe ehlathini zabona imbali enhle lembali engaziwa umbala wayo ikhazimule laphaya zonke iy'ntombi zagijima zithi zigijimela ukuthi ziyofika kuqala kule mbali kodwa waphuma phambili usitheya awabhungane wathi mayifika lembali eyibuka kusho ukuthi lembali yayikhazimula yayinamakha angaziwa angakaze abe khona emhlabeni wayeseyibamba lembali wayibuka zathi ifika intombi wayeseyifake esifini wayidla yangena ngaphakathi mazithi intombi yawo maandebe imbala sayibonanga seyidlile wathi hayi sengiyidlile siyathola ukuthi-ke emlandweni wasezulwini ngaleso sikhathi kwakungeyona imbali yasemhlabeni kwakuwushembe njengoba lapho esihlabelelweni sika-84 ikhulunywa le ndaba ukuthi umbala muni lona umuhle kangaka umbala wenkosi yamanazaretha ngaleso sikhathi-ke ubhombela akakazalwa ngisakhuluma ngokuthi insizwe yasemantungweni ngaleso sikhathi yayizocela ithathe intombi yakwaHadela yakhula le nto-ke kule ntombi ngaphakathi kuyo kanti sekungena ushembe yona ingazi kwakuthi noma ihamba ihamba yodwa iyoteza izwe kukhona umoya noma izwi ikhuluma kuyo ukuthi sitheya mntanami oziphatha kahle ngoba kuwe kuyawuvela indaba enkulu emhlabeni ngaleso sikhathi le ntombi yaqhubeka nokuyiphatha kahle kuze kufikelele usuku-ke abasemantungweni bethi bazokokha umlilo umkhulu unhliziyo ubaba kamayekisi esekhulumile nendodana yakhe ukuthi ngibona imbali enhle lapha kuloya muzi engicela ukuyoyikha kusasa wabe esephuma-ke esengeza kahle kwakubhincwa-ke wabhinca kahle ibhesi lakhe elihle wahloba waphuma la emantungweni wahlala kwakunomfula lapha ngezansi wafika wakhetha amatshe amahle ayisithuba abukekayo wayesewelela ngaphesheya eya kulo muzi wakobhungane wahadela wathi uma efika khona wabukekayo wathi makhulukhulu bhungane omuhle ngize lapha khona imbali engiyibonile base bemembukela wafika wangena ngaphakathi wayesechaza ukuthi ngibona imbali la ubaba wenkosazana intombi sitheya wabe esebuza-ke ukuthi le mbali oyibonile ngabe ubani phakathi kwey'mbali ey'khona la ekhaya egcekini wayesesho wathi ngibona intombi sitheya wabe sembiza-ke uyise le nkosazana isibizwa uyise yangena wafike wathi uyise mntanami yamukela nazi iy'nkomo zami ezivela emantungweni ayimphendulanga ngalutho intombi inkosazana yakhe yathi baba lando yakho wayenzeke kwase kwakheka-ke manje indaba enkulu ngale emantungweni indodana kabamhliziyo ithe intando yakho mayenzeke kusho umayekisi ngala wahadela usitheya uthi kuyise baba intando yakho mayenzeke kwabe sekuqhubeka-ke ubuhlobo sebakhiwa njengokosiko ukuthi uma kuthathwa kanjani kwabe segana-ke lapha-ke emantungweni-ke le ntokazi yakwahadela ekuganeni kwahamba isikhathi kwahamba-ke isikhathi kwahamba isikhathi kuthiwa-ke waba muhle-ke umalokazana mayisemhle umalokazana kuthiwa kwakuba nezwi elikhulumayo kuye ukuthi njengoba lokhu elakhuluma eseyintombi lithi wena uzozala indaba enkulu emhlabeni egama layo ushembe noma eseganile la ikhaya esebonakala ukuthi muhle kuyatholakala ukuthi wayekabone abantu abembethe abamboza amakhanda benamaphiko bemkakile bethi wena ongcwele ozozala indaba enkulu emhlabeni indaba yasezulwini ogama layo leyo ndaba ushembe ngaleso sikhathi-ke naye wayingazi noma uyaphila ekhanda ayixoxe le ndaba ukuthi kwenzeka indaba efana nale kodwa kwaqhubeka kwaze kwafika isikhathi sokuthi akhululeke umalukazana ngeke ngingeneke ukuthi kwaba nzima kangakanani ekukhuleke lapha uma ebeletha. Kodwa sizwa kuthiwa ngaleso sikhathi ibhedlela zangakabibika abantu babesabelethela emakhaya, kwakusekhona abantu izalukwazi okwakuthi umakoti uma esebinyebinyeka noma esebonakala ukuthi usezobeletha zibizwe lezalukwazi zize zizombelethisa. Kodwa laphaya emantungweni akubanga njalo, zathi izalukwazi zifika emakubonakala ukuthi umakoti ungathi khona la athinteka khona, zathi ziyasondela izalukwazi zamthola esephumile. Uma sizwa kuthiwa kwaba khona ukuthi kwaba khona isandla esafike samthinta, sathi masimthinta isandla wayesebese sekhululeka, bantu befika wayesemtholile-ke umntwana. Khathini-ke lezo ngaleso sikhathi umuntu noma umalukazana uma esethole esesibini wayengaba waye basendaweni efihlakele kuze kuphele, wayigonqa noma wayigoya lapho ehlala lapho kuthiwa usesezibini kuyoze kufika isikhathi. Kodwa lokhu kwasemantungweni kwenzeka isimangaliso, ngoba wathi uma itholakala umntwana wayesemetha-ke igama ubaba wakhe ngesabo kulisho, kodwa leli elakwabo liyaziwa ngesaba mina ukulisho, wametha. Uthe ma esemethile igama kwase kuyahanjwa kuyiwa umkhulu wakhe kuyobuzwa ukuthi nayo ingane isifikile sicela ukuzwa ukuthi igama layo ubani. Wayesethi kwase kuthiwa umkhulu wayo wayesethi leyo ngane leyo igama layo uShembe. Hawu, uShembe athuke-ke manje umalukazana oganile, sesiphumile ekutheni wayeyinkosazana, sesiphumile ekuthenini wayeyintombi, ngoba wayeseganile eseumalukazana egcekeni lasemantukweni. Manje malithi leli igama uShembe kusho ubombelakhe, uShembe igama lakhe nesibongo sakhe sekuyoba uShembe, kusho ubani uyisemkhulu. Ngaleso sikhathi kwethuka kakhulu umalokazana wathi, hawu, le nto elokhu yakhulunywa dala ngiseyintombi kuthiwa kukhona indaba enje enkulu egama layo kuyothiwa uShembe, noma sengiyikhona la ngizokhulekelwa kube khona abakhulekayo abayizindlozi benamaphiko bethi wena ongcwele ukhulelwa uthole umntwana ogama lakhe liwuShembe. Le ndaba qhathaniseka uma ungayiqhathanisa leya amanye amazwe ngesikhathi uma siyibuka, ifana ncamashi uma uyibheka nentombi eyayibizwa ukuthi uMaria eyayigana uJosefa okwakuthiwa Maria wena ongcwele, ngesikhathi esezothola umntwana uJesu kuthiwa wena ongcwele ozokhulelwa uzale umntwana ogama lakhe kuyawuba uJesu. Anguyekeke lokho kwamanye amazwe, ngibuya ngizala emantungweni. Yileso sikhathi-ke la kwaqala khona-ke ukuthi uma esefikile uBombela wafika nazo zonke izinto, wafika nesibongo, kwaba kwaqala ukuthi kwathiwa-ke uShembe nesibongo kwaba uShembe, njengoba kwaShembe bengabasemantungweni kwaqala lapho, njengoba nasehlabeleni kubhaliwe ukuthi amantungu akwadonsa akwanhlansi. Behluleke la abe sebefuduka-ke bazofika kulezi ntaba nabo kwafike kwakhiwa la. Uma kwakhiwa kwakhiwa kwakukhona abelungu, ngoba izwe ngaleso sikhathi la selinamapulazi seliphethwe amadlagusha. Naye-ke uShembe befika la baba seplazini. Uma beseplazini siyathola ukuthi insizwa le yasezulwini mina ngoba angubeke ukuthi izwi lalingakhulumi kanjalo lalithi uShembe oyingcwele ozoba khona emhlabeni. Thina-ke maNazaretha kumhlaba wonke nezizwe kwakuNkulunkulu. Esekhula-ke lapha-ke kule ndawo-ke nje esikuyona njenganamhlanje endabazi, ekhula esebenza, siyathola ukuthi wayesebenza eplazini. Yonke into eyayiseplazini enjengempahla, amahatshi ayifundiswa uyi inkomo zayifundiswa uyi into nje efundiswa ukuthi siyaze ukuthi uma kuse plazini amahashi ayagitshelwa kuqale kuba amaponi makuqeda ukuba amaponi bese kuba amahashi aseqala ukugitshelwa yena wayefika libeka isandla lelo hashi lithambe umuntu bese kulela nenkomo uma zizoboshelwa wayeyibiza ngegama ize ithi tibe ithi ivese ilalele yena ngakho zonke izinto ezazikhona eplazini umlungu lona wayethembe uShembe ngoba uyena owaba ubhomela uyena owayemonitor owaye zonke izinto zayisesandleni sakhe siyathola ukuthi kwakune squad esasikhona eplazini squad ke noma abantu laba abasuke besebenza banendawo abalala kuyona uma beshayisa emsebenzini naye wayeba khona lapho ukuthi ebusuku avuke likhuluma izwi kuye lithi Shembe vuka hambe uyothandaza abashiye aphuma aphumele ngaphandle ayothandaza khona la kule ayothandaza ngemva kwendlu noma esihlahleni zimbuze insizwa ezindala zidike wena mfana ngwaphela ngaleso sikhathi kwakukhona izinsizwa kwakukhona amabhungu kube khona izinsizwa eplazini nabantu ababekade bebadala kunabanye babuze wena yini le khuluma ku athi kukhona izwi elitha kuyothandaza njalo aphuma hamba yothandaza yila sithola khona ukuthi eplazini umlungu wayemkhonze kakhulu nesiphanse inkomo ngiyakhumbula ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu ithi ekukhuleni kwakhe noma esekhulile esebenza la kwakunenkomo ayekhonze kakhulu esipanini seyinkomo eyayibizwa uGolbert leyo nkabi yakhe wayeyikhonze kakhulu wayekuma uma ziboshele ayimbize iyijikise zize nayibiza khona ake nje ukuhlehla ukhulumeke ngobhombela eselapha ke ekhona ukuthi ekwaluseni siyathola ukuthi wayeluza esesigabeni sokwelusa nabanye abafana ubunjwe inkomo iy'nkomo ke zobumba siyibumbile-ke nathi inkomo uyayibumba inkomo uyibumba uyakhe neyimpondo uyenze kube yinkomo nje bese niyikhata ningabafana eyakhe inkomo ma ayeyibumbile bese beyibeka la wayiyetha igama ayibize athi sibani bani ihambe ibumba lihambe siyathola ukuthi kuneyimangaliso ababe ebeyibuka ayekhula nabo la bethi yini lena wena kwenzeke kanjena kuwe siyakhumbula siyathola futhi ukuthi ngelinye ilanga eyimangalisweni ezazenzeka la khona la eplazini kwake kwathi uma esephuma eyophuma nje eyokwelusa wayekaphume nesingu isinkwa ke sikakolweni ngelinye ilanga wehlele emfuleni ukhona la ngezansi lomfula usekhona namanje wafike khona wamaphekwe emfula wafike khona wavuthuzela kwafika izwi ngoba lelizwi elingushembe elingunkulunkulu laselokhe yile la elaselokhe likhuluma kuye ngoba lelizwi elalithi lona liwushembe ngamanye amazwi uShembe kwase kuyena manje okhuluma ngaphakathi uBhombela umoya oyingcwele onguNkulunkulu kwakuthi-ke uma efika la ngelinye ilanga wakwafika emanzini wavuthuzela isinkwa uma evuthuzela isinkwa kuthiwe kwaphuma iy'nhlanzi emanzini njalo ziphuma zizobanga lesi sinkwa esandleni sakhe manje ukukhuluma ukuthi ke wayinika isidlo isidlo sokuqala esanikwa emhlabeni sanikezwa uBhombela enikeza iy'nhlanzi emanzini zayiphume iy'nhlanzi size zonke ziqaqele esandleni alo ezivuthuzela isinkwa ngelinye ilanga eselambe kakhulu ekhona khona la umlungu wayelima ama-olintshi ngiyathola ukuthi ama-olintshi la umlungu wayengafuni lula nangaleso sikhathi umuntu omnyama babemsebenzisa umuntu kodwa babemzonda babe ngafuna kukuleke bekhona izinto ezimnandi ajabula ngazo eplazini. Umbombela wafikela ukulapho kukhulu. Uma sekumfikele wabona uyawazi amapetshisi ama-orange ebhuni wahamba wafika wagibela esihlahleni wafike wawakha wawadla. Uthe nje sawakha esephezulu esihlahleni laqhamuka ibhunu lezala ngaphansi kuthiwa ukuthi uBhombela wathula wabheka uJehova wakhe wathi Nkosi ngicela leli bhunu lingangiboni. Nangempela kuthiwa ibhunu izwi lathi ungalibheki ibhunu bheka mina. Nangempela wabheka kuye ngizosho njalo ngoba lo moya kaJehova owawuyena kuye ngaphakathi owawuyena owawumdrayiva ukuthi akavuke enze ukuthi akenze ukuthi wathi lo moya lo ungalibheki ungambheki umlungu. Nangempela umlungu xa wahamba ngaphansi la wahambe ebheka wathi he ukube ngike ngakuthola bengizokubulala namhlanje lokhu okudla ama orange abo. Wayesehamba umlungu akambonanga esihlahleni wayefihlwe uJehova onguye onguye okuyena. Ngedlula-ke la ziningi izinto-ke ayengingakhuluma ngazo kuze kufike isikhathi sokuthi-ke afike izwi lithi manje akaphume kwanontanda mathakathi.
Amen. Bengicela sithi uma kancane ngishintshe idivayisi ngoba sengibona ukuthi izovelela i-storage kanti sengiyabona ukuthi isidla magalani kakhulu. Ngicela ukushintsha idivayisi ukuze sandise i-storage ukuze siqhubeke ngendaba.